museka mufite ibyo museka biryohe urimo kureba abantu bacaho ariko my friend umunsi uzabucaho cyane cyamwe nkamwe bihangano bya Petero mwakoze ibyaha byinshi aha fushikanuka mugiye gihe wendimo